Ewurade Nyankopɔn hyira wo na Ewurade nyɛ kɛseɛ ɛnɛ me ne mea me sister me nua baa kyɛ sɛ maadeɛ nyinaa magna Madeline Ewurade Nyankopɔn hyira wo yɛbɛka abom ne ayɛ Ewurade kɛseɛ Ewurade wɔne yɛ dini o Ewurade Ewurade yɛhwɛ ne Ewurade ayɛ a yɛntimi nka wie o
I was a soul. Yeah. Magna official and on my Facebook here, Magna Music, and on my TikTok here, Magna_1023.
Yes, hey, and what day?
And Instagram here, Magna_Music.
Magna_Music. She said, she's a pine.
Okay,
now when you're the other way, and you go Facebook, go YouTube, go share
it.
Amen.
The David of our time,
Jesus,
is Jackson Quay.
Amen.
God bless you all.
Amen.